Hey, ntacyo na kimwe kiryoshe nka cyane cyane iyo ukoze cya kindi abantu bavuze yuko udashobora gukora. Iyo ushyitse hahandi bari baravuze yuko udashobora gushyika. My name is Alan the Real, you know, ni Indone TV. Nkuko bisanzwe bizwi, kino ni kiganiro Monday Superstars kiba ku munsi wa mbere igice cy'isaha zibiri z'ijoro. Nama ndi kumwe na mugenzanje Adijo. Adijo, nkundira ndaguhikaze.
Reka ahubwo nawe mba nzenda guhikaze Alan, nizere yuko weekend yagenze neza, mbe nta manza wagiyemo.
Je nibaza yuko weekend yagenze neza cyane kandi cyane igikuru aramagara. Hari benshi bifuje kuraba kano kazuba ariko batigeze bagira ayo mahigo. Hari benshi bakabonye ariko batigeze baronka ingene bahaguruka barindire yuko babahagurutse. Hari n'abandi batigeze baronka ingene bahagurutswe batigeze amenye ko none umunsi wabaye none umunsi bacanywe ku mpana.
Ngaho rero biranadutera tugushima Imana yuko twashoboye kuramuka, dushima Imana yuko yadushoboje no kuri isaha nyine tukaba turi kumwe namwe ugumane natwe rero nizere yuko inkuru no musi ari nyinshi kandi bazaburyohera.
Yes, nakubyiki ikiganiro ni Monday Superstars mu minota itarenga 10 mu minota mike cyane nashobora kurenga bivanye n'inkuru ziba zaje n'ingenzi ziba zaryoshe ariko nkugira ndakubwira yuko ukoze subscribe ariko intu cyiteka cyane ukoze share kugira ngo abandi bashikibwe hamugenzawe mugenza waho umujyango wiwe nawo umujyango wiwe umujyango w'abagenzi kugira ngo bose bashikibwe ibujumbura byose biraryoshe ariko ikibanza cyiza nakubwiye ni Arena Club ningaha mu gisagara hagati muri ville ku munsi wa kane gushika ku munsi wa mungu naho urasanga uko hawe imeze neza ushobora kubisa stress nyinshi ariko wifuza kuzigabanya kanze kuri arena hari inyobwa imeze neza jaka fana kanje kameze neza ariko kora subscribe then changaruka
Reka tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe nawe wamaze kubwira mugenzi wawe yuko ari umwanya nyene ikiganiro cyatanguye inkuru rero iri kiravugwa kandi iri kiravugwa n'abakunzi cyane cyane b'umuziki nawe nyene babandanya bayishima Ni inkuru y'umwigeme wo muri Empire Avenue Belle Nice ariko aravuga yuko ipi yiwe imana yaramuhaye ubuntu buca bumuha abantu nabo bagira bamuhe ibintu ibintu rero niryo zina yashimye gutora mu mazina menshi byari bya mudidaniye yuko ashobora gutora ubu rero ngo ni ibintu yarayishinze ku mugaragaro yuko agira ayisohore mbwa abafanzi biwe bakaguma bavuga ati oyaye igiye kuzajya ari benshi bakaguma bavuga ati urukurabesha agatanga isango urukurabesha mbwa ubu ubwiwe yashoboye kuvyerekana yuko itariki 13 ukwezi k'umunani izo yagiye ku mugaragaro ivyo ni ibintu bamwe baguma bavuga ati ni bya bindi baguma babesha gushikaho numwo bati umushinga nawe wiwe yavuze yaciye yandika ati jewe uyu naramuhaye nawe kumenyera yuko abantu mu muziki bategereza gutuka mu gatekereza hama ntiyagire n'ahantu na hamushaka kwitwara nibyo rero byari bitumye imisa guma tanga ati abantu batayemera Alan nizere yuko itariki yatanze 13 yoyo itazohinduka
nje nibaza yuko itariki 13 z'uko kwezi k'umunani ibintu EP ya Belle Nice kuva muri Empire Avenue igiye kuja ahabona ariko bimwe mu bintu je byantangaje ane nuko abantu imigani itava safi safi lusifu nuko umugani utava ku giti ahubwo uva ku bantu kuko abarundi barayamaze bagira bati abantu bashobora kurara habiri bakarota kumwe cyangwa ngo abagabo barota barara habiri bakarota kumwe so kuvuga yuko ari abagabo babiri ari jewe na Lucifer yabwiye turamutse abakunzi ba Indone TV ahubwo ni abagabo babiri ushobora kuba ari wewe umugore cyangwa umukobwa najewe dushobora kurara ahantu habiri tukarota ibintu bimwe no kuvuga hariyo group imwe bavukanye dukunze gukoresha iyo tero ubuntu abantu aribo bazana ibintu donc no kuvuga nimba abantu aribo baguha ibintu abantu si kuvuga yuko ashobora kukubwira ngo hetori fana ashobora kukwereka ingene ushobora kurondera iyo fana kugira ngo ejo uzuyigurire
ego
rero biraryoshe cyane kubona icyo kintu ari imwe muri slogan Belle Nice yakoresheje mu gusigura IP yiwe byatumye na twese turabona turavuga ati wow hari abantu kumbe bashobora gukoresha ya slogan natwe dukoresha no kuvuga iyo ufise ubuntu wigenga ubuntu wubaha si ngombwa bakubahe ariko ni wubaha bazovuga ati naka arafise icyubahiro maze ubwo buntu buzotuma uhura n'abantu b'abantu bashobora kuvuga ati kajya gahungu wantu karafise indero nahata amafaranga gafise karafise indero uwo kereka inzira karonderamo amafaranga kogaruka kagashima rero nibaza yuko ari Belle Nice igihe kirekire yaramaze abantu bariko baravuga bati uno mwigeme arazi kuririmba nimba uwo bavyaranye canke umukunzi wiwe Satubi Satura amaze gutera intambwe afise ingufu z'uko yo mukwiga nawe akaza abantu barenga 10,000 bakamuraba mu munsi umwe Belle Nice arafise impano nimbe mukwiye muri kahoke namushyire muri career aririmbe ibintu bigenda neza bifata inzira areke kumwicarika kuko ariko yicarika impano je nibaza yuko iyo nkuru kiravuga kwa Belle Nice ari kuyo bimeze kandi tukoramutera intege nipfuze nizera yuko ari indirimbo izo ari zizoba zimeze neza kuko twaramaze kumva zimwe mu budupande bari barumviriza mu modoka bamwe bavuze bati yivye indirimbo ya Shoma Jozi abandi baravuga ati oya bigiye kubwigenda gute ariko je nibaze yuko nimba Belle Nice yarinyumvye kujya akabishora abantu bakamugiranya na Shoma Jozi mbega Belle Nice azi kurimba amajwi ngaya kuko tumuzi cyane muri rege na gatone
arabizi cyane kandi benshi barakunda kumushigikira kuko barazi yuko afise ni impano ico tuzi izo bigizwe n'indirimbo zitandatu n'ukurindira rero iyo tariki 13 kugira duheze tubone neza na neza nubwo yavuze ati harimo niyo yagiranye n'umushinga naye wiwe hariyo featuring ihari ya Benturo yo yumengo ntijya yo bihari cyane sinzi ko ari yindi yagira sohore urumva yuko yaduhaye icizere yuko iyo tariki nyine tuzoshobora kuvyibonera
right
yeah.
Tukiringa hunyene ya DJ inyuma yuko avuye mu gisagara cha Dar es Salaam ari kumwe no muririmbyi Asley ariko munyamagakora media tu ari wenyene kugira ngo atangaze indirimbo yiwe nkuko avuga ati amatunda nari nipfuza siko na yaronse canke ivyo abantu bari ko rabona siko byagenze ariko je amatunda naronse ahubwo arengeye ayo nari niteze arengeye ivyo nari niteze kuko bavuga ati peut-être nari niteze views nyinshi iti views ngiye kuronka no munsi nizo nari niteze kiriya gihe kandi nari niteze yuko population hari ya imenya population imaze kumenya nkamenya yuko nanje ngomba gutanga umuziki mwiza bashobora kumviriza muri East Africa ariko ni Sabi yavuze ati haje Collabo ya Bahati yavuye kuri media tuwa nakoze mu gisagara cha Dar es Salaam Collabo ya Bahati nakunzwe na management yiwe basaba yuko bondiha kugira ngo dukorane ikintu ariko bambonye muri media tuwa muri Tanzania bimwe mu bintu byatumye niyumvira bati iyo umuntu agiye mu gisagara atari wabo agiye mu gihugu atari wabo biragyoshye cyane yuko umuntu ushobora kumubona ari karazunguruka ku bituro by'amateleviziyo bitandukanye ku ma radio stations atandukanye ariko twebwe kenshi wibuke ko twajajinze tukavuga ati uno muririmbyi nakore collab ariko koze collab naje gukora media tour babarundi bavuga ati abarundi nibakore collab nibo bagirutse baravuga ati none bakoze collab ko rika dakora media tour babarundi bakoze media tour babarundi nyine nibaci bagaruka baravuga ati gukora media tour hariya wono nyamahera wari kuzuka yikora ngaha ariko sabiwe nimbe yemeza yuko ino collab ya Bahati bamurondeye apana warondeye Bahati Bahati afise population ninya muri East Africa afise Tanzania afise Kenya afise n'u Rwanda mugo bukuze kurondera sabiwe afise target ari kararondera kuko ubona abantu bamaze kuwaguka mu mutwe na entertainment arajarondera sabiwe kugira ngo atore fan base yo ngaha nayije ku rubuga rwiwe imukurikirane kandi nibaza yuko warabibonye Instagram ya Bahati harimo comments z'abarundo no munsi Facebook yiwe ndetse na YouTube yiwe urano yuko Bahati wewe n'umusamaze kugira connection ninya amazi kuba ronka za collab muri WhatsApp Rivani wewe ni nk'inchuti yiwe bagenda kunoko noko waronye yuko ashora kuba none umwe afite partnership cyangwa ari munsi ya label ya Rivani rero biragyoshye cyane kimwe mu kintu gitumye subira inyuma tubanze twibukanye ni inkuru iri kiravuga kuri Satsu iyi nkuru je ni inkuru imwe mu nkuru yazanye polemic ariko ni byarindi na mvuga umurundi niwe ufatiye mbere mu kugira pondo umurundi
yego
umurundi niwe yarakwiye gufatiye mbere kugira shigikira umurundi umuririmbyi w'umurundi adashigikwe na twebwe abarundi twebwe abanyagihugu dukumviriza umuziki w'urundi twebwe nyine twebwe babandi tuvuga ngo tukaje kumviriza umuziki wo hanze nitwe dukwiye gufatiye mbere tukavuga ati Farias no muririmbyi w'umurundi Satsbi no muririmbyi w'umurundi Lolino no muririmbyi w'umurundi ukacha wibuka yuko Double J kiri kwa baririmbyi w'abarundi MB data muririmbyi w'umurundi hamaze gufata ivyo ukacha wibuka yuko Lege nimba sotse igihugu agiye kwerekana ishusho y'igihugu kuko imutotuma dutanga impanuro inbox kandi ashora kuyibona basa kavyika usha mugabo tukaba twaragize umucango wacu
ego
kuko ugende kuraba Olege ni umwe mu bantu bashigikiwe n'abanyarwanda yatamze neza ariko hari barundi benshi bamuponze
kandi ashitse mu Rwanda bakavyemera
bakavyemanga ikintu ndiko ndavuga ni giki sabinje muri Jeux Olympiques indirimbo yiwe ishimwe nk'indirimbo nziza kandi zakonzwe mu gihugu kuko barakurikirana YouTube bobo barabindi indirimbo yagize visibility nyinshi hanze iki gihugu indirimbo ikunzwe kujya umva indirimbo abantu bagenda bararirimba iyo ugiye kuri YouTube uza gusanga indirimbo ngo kwije views zigera ku miliyoni cyane no kuvuga ati baba nuko akundi twibwiye dushikira hari abantu bajya kuyirondera kandi mu bantu bagwiza ima views n'abarundi barimwe
ego
Forever remix ya Giyaki ari kumwe na Omalay nimwe mu ndirimbo za Africa zatowe harimo n'indirimbo ya Satsbi Beautiful ni zimwe mu ndirimbo zibiri zashizwe imbere ariko narumvise yuko ari mu Egypte nawe nyine yagize ibakujya kujayo ariko babiri kuri kero bashizwe imbere kuko Satsbi yanditswe ko cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye haba za Nigeria haba hariya nyene mu Bwongereza n'ibindi binyamakuru byinshi abanyepolitike bakamushigikira biratangaje cyane kubona ari karagenda yaguka yaguka ariko ni sabi ubwiwe inyuma y'ino ndirimbo yakoze na Bahati hari ino post can't be yakoze yanditse ati nothing's more fun than doing what people say you can do no kuvuga ntacyo nakimwe kiri so fun niyo ukoze ikintu abantu bavuze yuko ndashobora gukora uno muririmbyi yitwa mtu necessary yaciye yandika ati get me a collab with Satubi Satura namukurikiranye kuri Instagram yiwe na muntu afite kuba followers bagera ku 159 ariko yaba muri 60 kandi ari verified kuri Instagram yanditse yuko araririmba no mu rapper no mwanditsi w'umuziki nakuvuga niba abandisi usanga abandika bagatanga indirimbo uyu mutipe yabonye byananiye gucanga gutandukanya igiswahili ciwe ariko umengo no mu Tanzania ahandi umengo no mu Kenyani nukuvuga ino collabo hari ikintu kinini kiraguriya sata twari dukwiye gukanura tukaraba imbere kuko Fizzo nawe nyene ndiko ndagira ko ikiganiro manda superstars ni cyake ndi tuze gusoma inkuru ariko ngondira tukigira impanuro
ego
Fizzo yakoze collabo urabona ko mu minsi birafise abantu bagera ku 100,000
ego
nibyo ari bimenyere mu gisagara cha Bujumbura naho bamwe bavuze ati yari gutuma yandika kari remix indirimbo yakoze ariko nawe nibaza yuko Fizzo impamvu atabikoze kuko ijya ndirimbo yararimbwe kera rero kwa turabe collabo turiko turakora umuntu dukoranye afise power play ingana gute mu gihugu wabo afise fan base ingana gute kuri kano rubuga rwiwe mbige we bije kukungura iki none musi followers nawe no mu bantu ari karegereza hafi mu 100,000 sadwa bazi kugira ku 100,000 birenga kuri Instagram bari verified no kuvuga ijya blue stick afise uruhushya rwo kuja kuyisabisha collabo hashaka swat bakamucajinga swat akaronka iyo collabo batamucajinze akariha audio na video gusa kuko urayibonye ali kibaringa igiteramo cyari cyabaye kigira kabiri nta Sadbi ari kuri afisha nta na Sadbi ari kuri ngo after party ariko wibuke yuko muri press conference yagumye agarukana izina Sadbi ari muri show abantu barayibonye ama video yagumye agarukana izina Sadbi bivuga yuko na ya collab twumva ishora kubihaye kimwe mu kintu Sadbi ni hamwe yo gikorera neza gishora kuri ikintu cyo mufasha Farias yagiye muri Tanzania bamwe bati twebwe twarabishwe burya Farias ntazwi muri Tanzania
yego
ariko ndakubutse ko baje ba legend ba professor Jay n'abandi bagiye batandukanye baramunze bane yo mitego kuko ni bamwe mu bantu babonetse ariko ari mu bushinga birthday nibaze koresha neza mu gucira inzira runo rwaruka je nibaza yuko inkuru kiravuga kwa Sadbi n'uyu muririmbyi sinzi kare mu Kenyani cyangwa mu Tanzania yitwa Gabiro mtu necessary yanditse abwira muri commentaire ya post ya Kenspi
aho Kenspi
yashize kifoto ariko mwe na Sadbi asiyandika ngo get me a collab with Sadbi Satura acara mutaginga sinzi ko Kenspi yabonye no post kuko imaze amasaha 16 ariko kandi tuze turitaho kuraba mbega uyu muntu yoba afise power ingana gute mu gihugu wabo wowe ugiye kurondera umuntu ukwemve ukinvestisa ku muntu atacyazo gushikanako mbega ari cyo byo bikubira mara cyangwa tuba turiko turahombesha igihugu
nivyo twama turiko turavuga yuko iyo ukoze collabo uraba na wewe icyo wunguka kandi iyo urondeye umuririmbyi urumva yuko hariyo nibindi byiwa uba washizemo ugashiramo ubwo buryo bwiwa ugashiramo uko kuntu mbwana ucuraba ibyo na wewe uca wunguka ibice biza iwawe kuko urazi yuko itarget y'umuziki singaha muhira nyene ngo tugume tugirira ngaha muhira iyo tuvuga ati tubakeze ko bamaze gusohoka bakugurira inzira nabandi bose nibaca muri izo nzira dusanga bwa Burundi abantu baguma bavuga ati wa muziki wa Burundi uri hehe ba Barundi baririmba bari hehe tuce dutangura kuboneka tunamukeze Satubi kuri media twaziwe yagize nizo zatumye aca yuguruka n'ubwenge bwose hari ukuntu yaciye yunguka ibindi bintu ukuntu abandi bakora nawe ego tuvuge ubwenge yarabwungutse ubwenge ego
ni collabo niko ndavuga ya Big Fizzo iyi collabo rika nkundira agenda bigaruke kuko nimba uno muso utavuze ikintu Big Fizzo yakoze ku rubuga kandi yagikoze nibaza ko cibari cha gendura Juma Jux yaciye posting indirimbo
ego
Bongo 5 yaciye posting indirimbo Instagram abaririmbye nka H Baba ari kumwe na Konde Boy yaciye posting ino ndirimbo biragyoshye cyane umuririmbye nka Fisto umukinyi w'umupira wa Fisto Abdoulrazak yaciye posting ijya ndirimbo Saido Ntibazonkiza aboneka muri comment kuza gukeza Big Fizzo biragyoshye cyane yuko bano baririmbye muri Tanzania bari kubarerekana ubundi bucuti biragyoshye cyane yuko nabona bakinyi biwacu bakina mu gihugu cya Tanzania bari kubaraza gushyigikira abaririmbye kuko bafise fan base nini nya muri Tanzania uno muse Fisto na Saido Ntibazonkiza bafise fan base nini nya muri Tanzania rero je nibaza yuko dukunda ivyiwacu dushigikira ivyiwacu n'embassade bari karajariye muri Jeux Olympiques indirimbo yiwirimo ariko asebwira igihugu harabantu bayumva ko kuri nayivuga ubonye indirimbo muri rotation ya Tres uraza kuvuga ati reka nje kuraba ino ndirimbo kuko Tres irayikuyemo nayo numva ashaka kuyisubiza inyuma ndayirabe ibikunda aba bantu rero umaze kwinjira muri playlist zabo za Tanzania za Kenya abantu iyo bagumvise umuziki mwiza ntibikawushe acyaza kura bagasiga comment rero biragyoshye cyane kuko hari n'izindi ndirimbo mbona ziriko ziregereza buge nyuma y'ino mwaka turashobora kubona indirimbo nyinshi ziri ku miliyoni ariko twifuza iko natwe tworo nko miliyoni mu minsi 2 cyangwa 3 cyangwa umunsi umwe po papa je nibaze yuko ari uko adijo tukacya tuva kuri izo mpano tukacya dusinda
nizere yuko babyumvise ibyo twashye kuvuga tubandanye n'iyindi nkuru baguma babikora iyo bari mu mahanga bakavuza bakavuga uburundi kandi ubabonye wese akacabona uburundi ni matabaro nawe ari mu mahanga nawe avuga ati indirimbo zanje nkora na maniko ndazishira kuri YouTube mugabo abarundi umengo bagumambira ngo ndi mu gacerere ngo ndi mu gacerere twamubwiye ati none matabaro urashaka guharira yuko utari mu gacerere kuko mu gihugu ci wawe urabona ko ntibakumva nibagira iki
ariko rikarasohora
ariko arasohora ariko yavuze ati
kubira umuntu yuko yatakaye n'ivyo bindi navuga madimba da classic yavuye mu bantu haciye ukwezi kumwe asohoye indirimbo umenyesha makuru cyasimbira ku radio yavuga ko Madiba da classic yabuze amazi misa tari karakora abanyagihugu bakibaja muri ivyo baguma muri ivyo Madiba da classic acagira ingora neza ukeshaka guheze ishure acavuga ati nimba tanwe ko ntakazo no munsi kandi kwezi guheze nsohoye bashaka nsohore misi yose cyane kundwi kundo rero biragyoshye cyane iyo uvuga ije umuntu uri ukatugarukana mu kiganiro indundi hicyo indirimbo za 90
ego
zari ndirimbo wasanga ziri muri 2000 views iyi ndiri muri 3000
ingawe ikavuga mu Burundi kwa dahari
indirimbo twagiye kwisanga kuri 12000 no kuvuga nimba umuntu abantu bari barabataye kiza ariko atagihari biragushye cyane kumva ko umuntu yagarutse twarakoze interview kuri radio abantu bavuze ati merci beaucoup kutuzanira 90 na muntu yarakizi kwabaho bose bacha bajya kuri YouTube yiye kuko twabahamagariye nawe nyine ubwo yabahamagariye je nibaza yuko matabaro
nawe yabahamagariye yavuga ati sagacerere ndimwo ibikorwa byanje na mandiko ndashira ko kandi album yiwe ari mu kwirekura album yiwe nshasha atarashima kuvuga ko izo bigizwe n'indirimbo zingahe atarashima ko azoba gifisemo na collabo zingahe mugabo aravuga yuko abanyamahanga aribo abona ume ngo bashigikira ibikorwa byiwe gose babona talayiwe ngo gusumba muhira umba ingena abarundi bari kumwitaho anavuga yuko uyu mwaka udahera ataje mu Burundi maze aheze ayivugane n'abarundi nibyo ariko arategura avuga ati ndashobora no gukora ni igiteramo kugira ndabemeze yuko za ndirimbo mu bibaza yuko ntaguma nsohora ndiko ndadisohora Alan nizere yuko ibikorwa bya matabaro benshi ushaka guca kuri YouTube yiwe ashobora kubibona ni indirimbo nshasha ariyo n'iyindi yashoye kuturungikira mbwatashimye yuko dushobora kuvuza nko mu biganiro byacu kuri indundi ico avuze ati izobe iri muri album yanje sinshaka yuko mwoshobora kuyigura
ariko guha kubera icyizere wumvirize eske kuko ndaririmba bikwiye gushigikirwa cyangwa ndabihe biraba biryoshye cyane iyo dushigikiye abaririmbyi bacu nakubwiye kino ni kiganiro manza y'i superstars uno munsi cyari gitandukanye cyane kuko twashimitse ku makolabo umuririmbyi Saido yakoze uno munsi ariko aramuzaniye amatunda kuri collabo big fizzo yakoze nico dukwiye gukora kugira ngo tubandanye dutera imbere nimba ubonye igihugu kigiyemo bakakwakira ndaza hari abandi baririmbyi bashobora kugushima bakavuga ati uno muri ndimbye akoranye na Jukes ari fresh ntacyo buza ndamwima collaborate twitegure umufuko ubumeze neza dukoze amashow bituruhukire kuza kujyohego yose twayamarira muri arena naho muri arena hajyose hagabanya stress harakaziki nibaza nyoya gafana kandi
nakazi kabagakenewe
ukiruhutsa of course kuko wakoze kandi umukozi mutima ni wakoresha slogan ngo jinja
utegereza kujya gafana kwishiga ngo bwa bundi utabira umuyoda ijya
rero fungura hamaje kuri stage cyakugafaranga ugaruke genderundira makolabo ibintu bijyohe je nibaza yuko ikiganiro manda y'Superstars ariko imwe mu kiganiro kigiye kuza kirahinduka gato tuzana impanuro ahubwo rimwe na rimwe zizo turazana no mu biyago twagane n'abarindi bato utuyago dutoyi umuntu ashobora kubaza muri ndi mbega kino ciyumviro iki kiriko kiravugwa cyo kimeze gute adijo ibiganiro ni byinshi kuri Indundi TV hari sports hari music ye inyina nyina turiko turakora hari development hari nibindi byinshi bigiye bitandukanye
hari na mutima utegereje
kuzoza barabona n'amafilme maremare ajyoshe cyane je nibaza yuko kanyara ko gukora subscribe hama icyumviro cyanyu murashobora kugisiga muri commentaire uraza gusangamwo link ya Big Fizzo uraza gusangamwo indirimbo ya Saido ya nyuma uraza gusangamwo indirimbo ya nyuma ya Belle nice cyangwa no wese twavuze matabaro patient uraza kumusangamwo munsi je nibaza yuko adije no cyane gushimi dushimira n'abakora dukurikirana
reka nanje ndagushimire Alan ntungira ndakwifuriza kubandanya indwi n'indende kubandanya uroranigwa n'amagara meza
ngo amagara aruta amajana ariko nakubwiye yuko iyo amagara atagira amajana nayo asinzikara urakeneye kugira magara kugira ngo uje kurondera agakate nkuko jewe naje hano kugira ngo ndabikore ariko kandi ucukena kuronka impembe kugira ngo uzunagura magara ngane naje wo cyangwa ndenge cyangwa ngane na DJ popa imana imiteze mugana amafaranga byose mu mahoro reka ugira aho uba kandi ubahwe uheza gigo cyane.